Kei te karakia te poi tūkohu Māori kia noho tonu a Rotorua ki te taumata o te rama karaka, kia heke rānei ki te taumata o te rama kākāriki, mo te tōna mana poi tūkohu Māori o te motu ka tīmata a te rā pare nei. Ahakoa e pai tonu ana kia tū te whakataetae i tēnei wā, kua tangohia kētia e etahi iwi o rātou kapa. Ko Ngāpuhi tētahi kāri i te tuku kapa i nāia nei. A nei rā ngā whakamārama a Victor Waters.
You got to get everyone from one side of the court to the other.
E whakakore ana tēnei rangatira no Ngāpuhi, e ngā mōreareatanga me ana tohutohu.
A clear answer, Ngāpuhi's not going this year.
E rua tekau mā rua ngā kapa i tukuna e te iwi, ki te whakataetae i te rātau. He kaupapa e nākau nui ana e rātau. Engari, nā te mate urutā, e kore a Ngāpuhi mo te tuku i ngā whānau.
Going to the tournament was a big risk, but also coming back home after a long week of supporting. So as a group we decided that was best for us. Oh, I think we're all disappointed. We share that disappointment, and it's not easy making those decisions. I guess the overall picture is about it's not really about the sport of basketball, it's just making a decision based on what's best for our people.
Ahakoa he mamai poto, he hua o roto, a haramai te apōpō, mō te hapori poi tūkohu o Ngāpuhi.
Well, the sport is rapidly growing, and it's all based on, the growth is all based on what's accessible and what's available. So 100 basketball hoops have been put up throughout Northland. That's an initiative to help grow the sport. But the next step or the next phase is to get the support from the areas to build more gyms for the capacity of the growth.
Arā te prēne, kā whakakahake, ngā kaitāro o te kāinga. Me te tūmanako, kā pakariake te ope o Ngāpuhi, mō te tonamana kā tū ā te rātau. Victor Waters, te karere.